iBrazil ngelinye lamazwe ligabe ngabadlali abanohlonze okufaka phakathi uNeymar ogijima kuPSG kube uGabriel Jesus ovutha bhe kulezinsuku Arsenal bese kuba uRodrigo kanye noVinicius Jr abalokube waqobele njalo amagoli kuReal Madrid. AmaJalimane nawo kulindele ukuthi abesembangweni walesi sicoco kanti wona nonozinto obamba kwasane uManuel Neuer ovimbela iBayern Munich eGermany bese kubo Antonio Rodiger weReal Madrid, uThomas Müller weBayern Munich, uAkai Gundogan weManchester City. IBelgium eyaziwa ngeGolden Generation ngelinye lamazwe abhekiwe kumqhudelwano kanti yona igabe ngabadlali okufaka phakathi uKevin De Bruyne oyinjini yeManchester City kube uRomelu Lukaku ogijima kuInter Milan eItaly. Leli qembu livinjelwa ngonozinto osemkantshubomvu uThibaut Courtois ovimba eSpain kuReal Madrid kanye noMichy Batshuayi weFenerbahçe. Nakuba iFrance kuyiyona evikela le ndebe ngelinye lamazwe okubheka ukuba likhale lemuke nendebe yomhlaba kodwa izaze ebhola zikhala ngokulimala kwabadlali beFrance okufaka phakathi uPaul Pogba noNgolo Kante kanti abanye okufaka phakathi uKarim Benzema abakaqinisekiswa ukuthi bazowudlala umdlalo wokuqala.
Kuzobanzima-ke kulo kuyiFrance ukuthi isivikele isicoco sawo. Sibonile ama-injuries oPogba, onkante, onkunku noBenzema noVarane abakulungele ukudlala.
Ngabe senza iphutha uma singashiya ngaphandle iNetherlands yona enabadlali abanohlonza abafaka phakathi uVirgil van Dijk weLiverpool, uNathan Ake weManchester City, uFrankie de Jong weBarcelona. Izwe libhekeke ukuthi limele izwekazi ngempumelelo yiSenegal egabe ngabadlali okufaka phakathi uEdward Mendy weChelsea. Leli qembu liqeme kudumo lengozi ke izolo ngemuva kokuvela kwezindaba ezithi angeke abe ingxenye yalomqhudelwano umgadli uSadio Mane ngenxa yokulimala. Ngesonto intaka ibekelwa amazolo kwazise iyaqala indebe yomhlaba.